When you want to go to Macau for? Then you know 4 days market, okay?
Yes. Then Imana, Afa signifies that EAG, boy, EKG. What we want to say is that these 2 days that are for follows. And as it follows, signifies now that very tradition. We take off where people will be entertained, the shape of things, their masquerade.
The guys are where we go.
The head, the guys are where we go. The masquerade, everything, both new and old. Okay? And furthermore, it has been much more modernized this time around. Okay? I found taking off of the masquerade activities. Display. Right.
The AK was in an overchalk for a mask. Okay. Okay, after I'm going to AK. Okay, after I'm going to
AK. It's the most biggest thing.
Nikkeji.
Because and these are the 22 villages. Now it goes into clan. And of course, 22 autonomous communities.
Yes.
I say, because them all, India came is the largest. India came lives and situates up to 7.5 miles. This particular village.
Yes.
And that is why it is quite exemplary in all the activities of today among everything. Controls and vicinity.
Okay.
In this one.
Yeah, man.
Yes.
Okay, one more thing. They can't delay outside country. Oforo nechena, mma nebo a umokroba nebu no, all the two violence. So I think I'm running, can you wake you up, Makayenda?
Well, I'm going to go. New breeds. Enthusiasm of these days in Tuskegee. Not necessarily that they are violent. Because one thing you will notice of Arundizo is that above all towns and unions in the whole country,
yeah.
There's no place like
Arundizo.
The people who can die with a friend. With anybody, without saying bring light, they demonstrate a sense of oneness. People can see it's very practical. Sense of oneness. And again, you see, the development there is very much, imminent. Yes. We watch them. We have what they call ASAP. That is the police. The traditional police guiding
all these things.
All these activities.
Okay.
So nobody make mess of the tradition and gets constrained.
Okay, they are not using those things to harm anybody.
No, they are not using it to harm anybody. Only it is more when the development has taking place this time. Before we used to have in the community about 40 masquerade, and we have the men old and new. But this time around, the Western world who has traveled far and near, so they come back to enjoy it outright without injury. So they may carry that thing to signify that yes. We are alive.
Okay.
To our responsibility.
You have said it all. We thank you a lot. We say God will grant you more long life and prosperity. Everything you wish, we ever respond to you. Definitely you will achieve all your aim in this life. Thank you, sir. Thank you, SLS. Thank you. Thank you, Maz. Maza chore mata aha gi
mu abu edmondo unegbu nabu onye ndak want to know
so ka aha eji mara kwa no gi nzi ogo a
abiko le nzi ogo a eji mu mgbe nememmo
I say ka mara ihe gbasara ihe ikeji a
ihe gbasara ihe ikeji wu no ihe ihe adu ngwe me ikeji bi do na ka ndi nna nna bi anwore ni bu wa ni ne no wu so ndi zi ogo ana ku ikeji ikeji ndi zi ogo wu si ndi zi ogo ne mi ikeji Quero me queijo, no gugu avo, o anine, o emba rabia. Ele vai me queijo, olha meu cara.
O pericoma.
O pericoma.
Mas que bunda na agun.
Iod nana, coriaco. O meu cara, amar queijo disso agora.
Ok, mas. So, aí nasce que.
Do mais não é nenhum ocro, é o sal de queijo disso agora. Ele me ganhou por não. Ocro bem bonito, é. E que queijo vou eu biangole. Aya cawe, aya cawe mangkai na cawe. Jika mampu dikbi begitu tuan anak, betul posisi bini atau posisi bune bu.
Okay. So, I nasi ke kau fui na grandi ini dari kejafa.
Ofon na golu jadi nana tadi kejia. Aku ikut batak kejia na.
Tak kau cuma.
Ia jaga kehidu kehidu. No nago. Na fena no ne fena na. Ia jaga kehidu tegur. Jika sebi almei kini kejia bung oki bung wai. Na aku hari guna aku aje mikir jika ibu tu kau nak cuci wajah nampu.
Mas, wajah nak kena gigi. Mas, ni kucah na ini nane kuku. Anak seka agam bah hoso panan. Ni na umat ni nak anak buku ayosa. Eh, ayam ni wokem mad ni suago. Eh, apa ni amirai juga seka corong kebiawan abaria.
Okay, one.
Ayek lema golf ma.
Okay, one.
Nah, hero to entertainment ke mas, itu aku.
Okay.
Mazio, good evening, sir. Yeah, Mazio, chok, I'm at 20 years, sir. Mazi, I think I can watch your video because I can't see you so well.
Hey, but I want to know.
I'm not here.
So Mazi, can do more dinner. Mau na ibiara ikeji, afu mau na ibiara ina ho, na crowd doge deka, ma crowd doka chano na simu ukrobia.
Madu mweli mwa ukrobia iswa mweli yeme.
Kami ya.
Utete mweli mweli. Ne me, ya maruko amaru.
Maazị ndewo n'ihi emewe ike eji m iji agba apụta ma na ihe mebiri so mba niile na-ele ihe a na-ekele gị a na-asị na ịgbalịala na ime ka izu ọgụ mara wu ndị bụ crowd so anyị na-ekele gị maazị kasị ọ ga-adịrị gị na mma ndewo sa
Queen deck, put it on the floor, we get it, we get it, probably take it off, we get it, 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 we get it Yeah. sua fome. Mira na sua fome, na sua fome.
I love you forever.
anyị si ndị wo
ya nwanne m
ma biko gwata ya aha gị
ọ bụ nwa wo George Uchechukwu Okeke
ndị wo
ya
ebe onye
Impo Channels
ndị wo
Iron Steel Fabrication Company Director
ndị wo biko ele ebe onye Aaron Dizo Okeke wo
nwa wo ya Aaron Dizo
ai mana ya na-eme ikeji taa ọkụ ya ele nu ihe ị ga-agwa anyị na ikeji a na-eme taa
ihe gbasara ikeji ụlọ ọdịnala ka ọnwa ọdịnala ọkpụ tọrọ ọkpụ nwa nwa tụtụ tokwuru anaghị ebupụ ya ebupụ kama ele ebupụ ya ọ na-anọchi anọchi ọkpụ ị na-agọta ihe na
akụ
so nna nna anyị ha mere mechaa dowere anyị anyị emekwa emechaa ụmụ anyị eme ọ ya bụ ihe o ji wee wụrụ ọkpụ tọrọ ọkpụ
ele nu mgbe ikeji a pụtara ele mgbe o ji bido
ana m agwa gị na anyị pụtara ụwa hụ ikeji etu anyị si wepụta ụwa hụ ụwa hụ anyanwụ hụ abalị hụ ọnwa ka anyị si wepụta ụwa hụ ikeji ọ nna 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 anyị harịgidoro ihe ọ kpụtara ọkpụkọ ọnwụ
obido anya ka nsị na wiki a na-aba wiki a abara eji bido ikeji a ka ịmbọchị o bido ọ na ele ọ na-enwe ahịa
den azụ oyi egbugbu izu ahụ oyi egbugbu a na-enwe ịkọ dị ikeji afta ịkọ dị ikeji awụrụ oyi egbugbu afta oyi egbugbu afụchi afọ ya efonu awụrụ ime mkpọsọ mmọnwụ azụ afa azụọ nkwọ den zụọ eke ọ gachaa izu ndị a obodo ọwụ na vileji ọwụ na ndị izu ọ ga-azụakwa nke like mụnwa na-ekpo mgbu ya bikọs ọmụnwa uji mpo chanels ekebe m ka ọ na-ara azụcha n'omụmmọnwụ n'omụma spre ikeji igbo ka a na-akpụ ya na ndị amazi ikpe oji so ga amazi ebe ọcha
ndewo daalụrị nne ee a ga-ahụ na nkwa acha ọkụ ya ndewo daalị ndewo biko gwata ya nha gị
aha m Maazị Ike Kamu
ndewo Maazị Ike fụrụ nnọọ ka ihe niile dị na anya ma ihe na-eme Iroko Entertainment si ka ọ bịa jụtụ gị ele ihe na-emetụ
taata taa wụ bọsị anyị na-agba ọsọ mmọnwụ ikeji taa wụkwanụ bọsị nkwachi bọsị ahịa dị ebe a n'azụ
maazị anyị sikwana na anyị kara ịmata ihe gbasara ikeji enwere etu ị ga-esi akọwatụrụ anyị obere ihe gbasara ikeji ị nwere ike ịkọwatụrụ anyị nwe obere
ikeji bụ omenala ndị izuok omenala a dịwara mgbe gboo anyị na-emekwenu ya n'ahụ ọwụna ọ na-adabanyekarị n'oge April every year so omenala eji wee mara ndị izu ọgụ n'ụwa niile
ndewo biko and anyị ga-amatakwana sị anyị mara ele how long and ele otu o si dere since
ọmụ ikeji bidoro ikeji bidoro right from Arochukwu ka o si were bido were rute ebe a maka izuọgụ si from Aro so omenala izuọgụ ji wee si Aro were gbagote ebe a na-emekwenu ya ndị Arochukwu na-eme nke ha na September ndị izuọgụ na-emekwenu nke ha na April
ya wụ awụrụ na anyị nọchi ebe a na ele ebe anyị ga-agawa
ebe anyị na-agbadawụ na nkwachi ebe ihe na-ahụ ọnụ ebe ahụ ka ị ga-ahụ mmọnwụ dị iche iche ike dị iche iche na-abịa na nkwachi ebe ahụ ebe mkpokọta ihe niile mba niile na izu ọgụ ga-apụta ebe ahụ onwe nke ha ji ebe ahụ ka ha ga-eji ya wee pụtawa nwantịntị oge na ọyị ha agbaju
elenọhọ ị na-agọrọ ndị ga-abịa abịa na ndị na-abịa
ọkụkụ na-agọrọ ndị na-abịa nọ n'ụzọ na-abịa wụ na chukwu ga-edu ha ha ga-abịaru n'udo ma gbakwa n'ọsọ mmọnwụ a mee ihe niile gbasara ikeji ka ha ga-anakwa ụkwụ ha ga-eji na ga-aka nke ha ji were bịa mma
daalụ rinne anyị na-ekele gị
Wait, I'm going to go back to the
Good afternoon, because I see I'm a Tony Womas.
I'm a Zakon of B. Nabia Kwanta.
To accord.
Brother Peter Wanko.
To accord the Mazi. I see Ka Dika and Ozu Ezuko Kwana case Ezuko. So I see Kamara is Mezu Ezuko, okay, Hana, where?
Niana, where we cage?
Cage is work.
Cage is work.
You make it what I hear was that he cage here.
He cage here. Ihe m na-ahịa ji bụ akpọkụ n'onwe eburu ụzọ bido nyawa omenala